Molweni. Masijongeni onxantathu. Namhlanje sizoqala ngonxantathu one right angle. Ningalibali ba right angle siyifumana xa sisenza ikona ngemigca eminqo. Sifuna ukufumana i-area yalonxantathu. Njengoba sesenzile kwezinye i-video siza kwenza lonxantathu uqande sizokwazi ukufumana i-area yakhe. Sizofumana i-area yaloqande siyohlule kabini ngoba uqande uyafana ingathi ngonxantathu ababini abadityanisiweyo. Kule kona kasi sine-angle elingana no-x. Phaphezulu sine-angile elingana no-90 uthabathe u-x. Ngoba umthetho uthi i-angle zonxantathu zilingana no-180 degrees xa zidityaniswe zonke. Sesiyazi uba i-right angle ithetha uba sine-90 degrees. Xa sizobe omnye unxantathu ofanayo nalo sesinaye ekuqaleni, sifumanisa uba simenzile uqande wethu. Singabhala i-area ka-ABC. Sizayifaka phakathi kwezibiyelo, sizokwazi ukubonisa uba sifuna i-area yale nto ingaphakathi. Ilingana ne-area yaloqande simohlule kabini. I-area yaloqande ilingana neqhezu u-1 phezu ko-2 umphindaphinde ngo-BC umphindaphinde ngo-AB. Ngumthetho esizamsebenzisa qho lona xa sifuna i-area yonxantathu one-right angle. Masijongeni uba singenza ntoni xa sinonxantathu ongenayo i-right angle. Into esiyenzayo kulo nxantathu kufaka i-right angle. Ngoba siyayazi yona uba sizayenza ntoni. I-right angle siyifaka ngokuzoba umgca omnye ohlayo ngqo. Sizothi le ndawo ukuyo lo mgca ngu-D. I-area ka-ABC ke ngoku siyifumana ngodibanisa abanxantathu babini sibenzileyo. Sizokwazi ke ngokusebenzisa lo mthetho simenzileyo ekuqaleni ngoba sine-right angle. Ndiyathemba uba niyalandela le nto ndiyenzelayo apha ngoba inintsi into efuneke niyijongile. Kuba sine-like terms, xa sine-like terms, loo nto ithetha uba sineento ezifanayo. Into ezifanayo zithetha uba singakhupha into efanayo, siyibeke ecaleni. Apha kulo mbuzo wethu singakhupha iqhezu lethu no-BD, ngoba iqhezu lethu no-BD ikhona kuzo zombini ezi terms. Siphela sishiyeka no-AD umdibanise no-DC. U-AD umdibanise no-DC uyafana nokuthi u-AC. Loo nto ithetha uba sineqhezu lethu siliphindaphinde ngecala eli lisezantsi nobude bonxantathu bethu. Nikhumbule uba ubude bonxantathu ayizosoloko ilicala lonxantathu wethu. Kulona wokugqibela unxantathu sibona uba asinayo nalapha i-right angle. Ngoku uzawufuneke sithini? Sizawuzoba omnye unxantathu, senze unxantathu omnye omkhulu. Loo nto ithetha uba i-area ka-ABC kuzawufuneka ibe lo nxantathu umkhulu, uthabathe lo nxantathu umncinci simenzileyo. Sisebenzisa kwalo mthetho umnye. Sizawusebenzisa iqhezu u-1 phezu ko-2, siphindaphinde ngo-DB, siphindaphinde ngo-AD. Loo nto sizothabatha kuyo iqhezu 1 phezu ko-2, simphindaphinde ngo-DC, simphindaphinde ngo-AD. Niyabona phofu uba nalapha kwenzeke laa nto inye yenzeke phaphezulu. Sinenani okanye into ephindaphindeneyo. Loo nto ithetha uba singayikhupha loo nto kulo mboniso wethu. Sizawukhupha iqhezu lethu no-AD. Siphela sishiyeka no-DB uthabathe u-DC. U-DB uthabathe u-DC usinika u-CB. Loo nto ithetha uba i-area yale nxantathu wethu liqhezu 1 phezu ko-2 umphindaphinde ngo-AD umphindaphinde ngo-. ngo CB. Ndiyathemba uba ikhona into eniyibonileyo apha kule video esandoyenza. Uba ikhona into eningayaziyo, cela nibuyele umva nibukele. Enkosini.